One day, Lord, we just say salary is going to see the service style. And Uma, we talk to our friend again. We say, "Abu Manat, say, say, I'm tired. Finally, we send tired again. Niyazi ukuthi kunabantu abadala kwazi ukusasa zidala ukuthi umuntu nje omdala umdala ngalo ngoba umntwana ube yini noma ube yinduna noma ngoba yinkosi kunabantu abadala uNkulunkulu ababekile. So ngakho umntwana aphinde angene uyoba uNkulunkulu uyoze uNkulunkulu amthathe ayoqhubeka ezulwini ayosifeza imisebenzi yakhe. Kodwa kule misebenzi emhlabeni nje ngicela ukuthi ngimbongele kakhulu induna. I think ngezinye zezinhlaba umqwele ukusebenza nani ngoba kumnandi ukusebenza